sarasaka, nisirasaka, ariko nihaye wowe. Ibihe byose byo kubaho kwanje
Give me more.